apha ke sicela ba sisombulule u9p to the power 2 over 3 yonke lonto ke ingaphezu kwa square root sika 4p to the power 3 so maske siyenze ke lento ngokwemiqathango ethile so into yokuqala sinoyenza kuba sithi u9p to the power 2 over 3 lonto ifana nobani no 9 to the power 2 over 3 umphinda phinde ngo p to the power 2 over 3 kuba lokho izinto ezingaphakathi kwi bracket uyakwazi ukuthini ukuzohlula ngala exponent engaphandle now lingaphansi ungayibhala ngolunye uhlobo loba square root sika 4p to the power 3 lento ifana nqwa nento yoba u 4p to the power 3 umonyusa ngabani ngehalf so ifana nqwa ke lento nalento so nalapho ungenza lanto ubuyenza p ubuyenza ngaphezulu ukuze uzothini uzame usombululo masike sibona ke zase sibekaphi so ithetha ukuthi lento ke singathi u 4 to the power half uzoba ngu 4 to the power half ophinda phindwe ngo p to the power 3 ze loo nto yonke yinyuse ngobani ke half phinda phindwe ngo p to the power 3 ze siyonyuse ke half so uzoqaphela ke uba sibona into ezifanayo ngoku masesijonge ukuba singakwazi na ukuyisombulula ukuthi siqale masiqale ngo-denominator kanye unani phansi kwethu so ngubani u 4 to the power half so ithetha ukuthi lento ngubani i-square root sikabani sika-half so loo nto yasinika u 2 ibe ngu-p to the power 3 ziloo nto uyiphindaphinda ngehaf so ifana noba u 3 uphindaphinda ihaf so ibe ngu-p to the power 3 over 2 na u 9 to the power 2 over 3 uzokhumbula uba i-cube root ka-9 okay ke mandithi mhlawumbi ungayicinga ngolu hlobo le nto ifana no-9 squared ifana no-9 to the power 2 ngu-9 to the power 2 umntu angayibhala ngoba kuba uzokhumbule kaloku uba into esizama uyenza apho kusombulula ukwenza izinto ngendlela elula so sathi 9 to the power 2 ze loo nto yonke sithini siyonyuse ngo-1 over 3 uzoqaphela ukuba u-2 phindaphinde nalaa nto izasinika u-2 over 3 so uphindaphinde yonke ke le nto ngo-p to the power 2 over 3 so loo nto izasinika bani izasinika ngu-19 squared ngu-81 onyuswe ngo-1 over 3 iphindaphindwe ngo p to the power 2 over 3 instead of endaweni yoba uze ngo 2 p to the power 3 over 2 za kubona isibonga ibhala njani na ngendlela mhlambi onozonyusela kuyo ngaphezulu so lo 2 xa ufuna umbhalela phezulu uzothi ngu-half kuba kaloku le nto ifana nqwana le uze u-p to the power 3 over 2 izofana yena noba ngu-p phindaphinde ngo-p tshintsha nje isayini exponent ibe ngu-negative 3 over 2 so yonke ke le nto siyibhale apha yilaa nto ibipha ekuqaleni qha njengosiyenze lula ngolu hlobo ami ngelisuse am ndizoyibeka apha ezantsi kwenzela uba sizokwazi kaloku thini uqhubekeka sibali mandiyibeka apha so masike sijonge ukuba singakwazi na uyenza lula kaphinde so masicinge ke ngo-81 u-81 uzombona uba u-81 simfuna intoni sifuna i-cube root yakhe okanye sifuna i-cube root yakhe ngoba kaloku xa uthatha into enyuswe nge-exponent engu-1 over 3 thetha ukuthi loo nto ukhangela ntoni ukhangela i-cube root yayo so u-81 sawujonga ii-factor zakhe ngu-3 ophindaphinde ngo-27 u-27 yena abe ngu-3 ophindaphindwe ngo-9 u-9 yena abe ngu-3 ophindaphindwe ngo-3 so uzoqabela uba u-81 ngoo-4 abangaphi ngoo-3 abaziphindaphinda ngokwabo kangaphi kane so ungakwazi uyibhala lo 81 umbhala ngohlobo loba ngu-3 uphindaphinde ngo-3 uphindaphinde ngo-3 or baphinda phinda ngomnye u-3. So loo nto yonke siyonyusa ngobani? Ngo-1 over 3. So masike sicinge ke ngo-p aba bethu. Aqaphela kuba nintsi izitepsi ezininzi kuba ndenzela uba uthini uyiqonde le nto endizama uyenza apha uba ithetha ukuthini. So sine-p to the power 2/3 ophindaphindwe ngo-p to the power -3/2. So izawuba ngu-p to the power 2/3 minus 3/2 power. So ukhumbule ke sibe nale hafu esiphindaphinda ngayo ekugqibeleni. So le nto ithetha ukuthini le nto? Le nto ithetha ukuthi iyafana noba sino o-3 abaziphinda besibohlule bona o-3 besithathu bokuqala. So iyafana ngu-3 ophindaphinda ngu-3 ophindaphinda ngu-3 onyuswe ngepower 3 1/3 phindaphindwe ngu-3 ongu-1 onyuswe okanye orezwe ngu-1/3. So ngubani? U-2/3 kususwe u-3/2. So masithi ngu-negative ka-3/2 minus 2/3. So loo nto izasinika u-negative u-6 wethu abe yi-common denominator. So u-6 wethu uzawuba yi-common denominator, khumbula uba. So izawuba ngu-9 kumayinaswe u-4/6. So le nto ithetha ukutsho ke le. So ngubani u-9 minus 4 ngubani? Esinika u-negative 5/6. So uphindaphinde ngo-p to the power -5/6 power. Phindaphindwe ngantoni? Ngehafu yakho esekugqibeleni. Ungayilibali kaloku kuba naye kaloku iseyingxenye yale nto esiyenzayo. So i-cube root ka-27 uzekhumbula uba ngubani? Le nto ilapha u-3 uziphindaphinda kathathu. I-cube root yakhe ngu-3 ze u-3 to the power 3 yena abe yi-cube root kabani? Abe yi-cube root ka-3. Kodwa mhlawumbi ke ungaqala ucinga uba ha-a mani mandibhale uphi kuqala ze ndigqibele ngayo intoni u-p to the power -5. Kuba kaloku ibukeka indlela entle ngolo hlobo. So sawuqala ngo-p to the power -5/6 ze iphindaphindwe nge-cube root ka-3. Ze yonke loo nto siphindaphinde ngehafu okanye sithi yonke loo nto siyibhale ihafu ngaphantsi. Sibeke ngolu hlobo, sizamile uyisombulula ngolona hlobo. So uzayibona ke ngoba ngu-3/2 okanye ungathi ngu-1.5 p to the power -5/6 ophindaphindwe nge-cube root ka-3. Uba uyafuna ungabala i-cube root ka-3 uze uyiphindaphinde nantoni no-1.5 uze ke yonke loo nto. Kodwa iyafana nje kuba ithetha into enye kodwa naxa ulapha usayenze kakuhle.